Hello.
Nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. Na mimi nijiletea.
Madam ako kwa buti tayari.